mashimane o ga setsolo really o useless tle yo ha a yo ka nako bashimane ba bisebetse tsa di-garden yena o bise gobetse ga tse boo gobaleletseng ai bashimane ba ba maga aa e
Yeah. Boss. Hey, boss. What do you want? Refine. Sure. What do you want? Sure. Sure, boss. Sure. Hey, boss, I'm
going
to go to the boss. I'll go to the boss.
Swagan chani wisma. It's why I can't.